Dere. Dere.
Who are you?
Hello, ma'am. How are you? Good to see you.
Tutaramshia kidogo.
He's my driver. Ninakupatia heshima lakini yule anakuambia ningojee. Nilikuwa wewe. Karada kwenu.
Uda. Nitakupa hii. Mother, can you say something, ma'am? Mother, excellence.
Sit. What's up?
What's up?